Hai sona vanhu Midlayetela vanhu vanhu Maswanganyi bizi hai sona vanhu Hai sona vanhu Midlayetela vanhu vanhu Choko wateka babani Choko makipa babani Chichu mateka babani Chunganga busi Aizo babani